Siyayazi into yokubana xa une-quadratic equation eme ngolu hlobo ax squared umdibanise no-bx umdibanise no-c yonke loo nto ikunika u-zero. Ungayisebenzisa i-quadratic formula ukufumana izisombululo zale equation. I-quadratic formula ithini? Ithi u-x ulingana no-minus b, masimbeke u-minus b plus okanye u-minus i-square root sikabani sika b squared uthabathe u-4ac. Yonke loo nto uyahlulahlule ngo-2a. Sifundile ke nokuyisebenzisa kuba kaloku xa uno-a uno-b uno-c ubeka u-b endaweni ka-b u-c endaweni ka-c no-a endaweni ka-a. Ogqiba ufumana izisombululo ezimbini ke kule equation kuba sino plus no minus. Kodwa ke into esiyenzayo namhlanje kukubonisa ukubana isukaphi yonke le formula. Masiyenze ke loo nto ngokwenza ngendlela ekuthiwa ukubizwa kwayo kukukhompyutha i-square. So yenza ngendlela ekuthiwa xa uyibiza kukukhompyutha i-square. U-ax masiyibhale apha ecaleni. U-a x squared plus udibanise u-bx udibanise u-c yonke loo nto ikunika u-zero. Xa sikhompyutha i-square ke sizawususa sizawudivayida okanye sizawuhlulahlula yonke into ngo-a. Sizofumana u-x squared plus u-b umahlulahlule ngo-a x plus u-c umahlulahlule ngo-a. Yonke loo nto ilingana no-zero. Eyona nto ke ngoku ilandelayo kubana masithini, masithathe u-c umahlulahlule ngo-a simse kwelinye icala. Sizathi simthabathe macala omabini ukuze sikwazi ukuyenza loo nto. Sizawufumana u-x squared plus u-b umahlulahlule ngo-a umphindaphinde ngo-x. Ngoku u-c over a usukile kuba simthabathile ngapha, simthabathile nangapha, sino minus c umahlulahlule ngo-a. Ndishiye isithuba apho ukwenzela uba sizokwazi ukwenza le nto sithetha ngayo kukhompyutha i-square. Yenziwa njani ke loo nto? Sizathatha eli nani lisecaleni kuka-x siliphindaphinde ngehafu, sogqiba silisquarisha. Ukusquarisha ke sizathi siliphindaphinde kwangalo kabini. Nantsi le nto ndithetha ngayo, ngu-b over u-2a squared. Ngu-b over u-a umphindaphinde ngehafu, yonke loo nto uyiphindaphinde kwangayo kabini. Loo nto isinceda ukubana sifumane i-square sale nto yethu siyifunayo. I-square root sayo sizoba yinto nje entle. Ngoku siyenze kweli cala le nto, kodwa ke siyayazi i-math ithi into oyenza ngasekunene uyayenza nangasekhohlo. Masiyenze nangapha ngasekunene. B over 2a squared. Ngoku kwenzeka ntoni? Masiyijonge le nto. Singayibhala yonke le nto ngolunye uhlobo. Siyibhale ngolu hlobo sithi ilingana nantoni? Isekwayinto enye. Sithi u-x plus u-b umahlulahlule ngo-2a squared yinto enye le. Uba awuyikholelwa masiyenze apha ecaleni, masiyenze u-x plus b over 2a umphindaphinde ngo-x plus u-b umhlulahlule ngo-2a. Ikunika ntoni le nto? U-x xa umphindaphinda ngo-x ngu-x squared. U-x xa umphindaphinda ngo-b over 2a uzoba ngu-b hlulahlule ngo-2a x. U-b over 2a times x ngu-b over 2a x. U-b umahlulahlula ngo-2a umphindaphinde ngo-b umahlulahlula ngo-2a ngu-b over 2a squared. Le nto iyalingana nale kuba kaloku ezi zimbini xa uzidibanisa zombini ziza kunika ntoni? Ziza kunika u-2b umhlulahlule ngo-2a x. uthu uyasuka iyafana nobani no b over a sibe sehlise u x squared sehlise u b mahlula hlule ngo 2a squared isekwa ilanto in ngoko ke singayibhala ngoluhlobo nanso yena ndo besifuna ukuyenza ngokube sidibanisa u b mahlula hlule ngo a multiply nge half squared masebenze ngecala lengasekunene ke ngosijonge balisinika ndona ngoku into esifunayo ngapha ngasekunene masiyenze into silibeke ngolunye uhlobo singayibhala ngolhlobo ke lengasekunene ilingana nobani lena izoba ngubani izoba ngu b squared masiqale ngayo b squared sibhale ngolhlobo lufanayo b squared yonke lonto uyahlula hlule ngo 4 umphinda phinde ngo a squared ubhale ke ngokulena uthabathe kuyo u minus singayibeka ngolunye uhlobo ukwenzela ubana sibe no 4 a squared ngasezantsi sizathi siyiphinda phinde ngo 4 a ngasenhla nangasezantsi loo nto leyo xa siyenzile sizophinda phinda u 4 a c simphinda phinde nangasezantsi 4 a xa simphinda phinde ngomnye u-a uzoba ngu-4 a squared ungayijonga ke ngokwakho uba le nto iyinyani na kodwa ke iyinyani ngokuba ngokokamets ofo bayasuka u-a asuka ongasentla kushiyeke u-a omnye le nto iyalingana naleyo ingu-minus c over a kodwa ke ngoku ungayenza le nto sesiyayibona ke ngoku into le ndlela uba iyasinika le nto siya kuyo masike siyibhale siqhubekeke nayo sijonge uba isisaphi masibhale u-b squared minus u-4 ac yonke loo nto u-4 a squared kuba uyintoni uyilaa nto ifanayo ngasezantsi ebizwa nge-common denominator ngoku masithathe i-square root macala omabini masisithathe sisibone uba sizophumana ntoni ngapha ngasekhohlo sizoshiyeka no-x plus masehle kancinane plus ub yonke loo nto uyahlulahlule ngo-2 a ilingana nantoni ilingana no-plus okanye u-minus i-square root sayo yonke le nto ingasekunene izasinika ntoni izasi plus okanye minus i-square root sika b squared uthabathe u-4 ac yonke loo nto izosilingana noba i-square root sika 4 ngu-2 esika a squared ngu-a loo nto zizophuma ngaphandle kube ngubani kube ngu-2 a u-2 a squared ngu-4 a squared ukuya phaa ukusuka ku-4 a squared ukuya ku-2 a uthatha nje i-square root ngoku masijonge uba kwenzeka ntoni sesiyayifumana le nto siyenzayo uba ingathi iyafana naleya ingasentla ngoku into emasiyenze masishiye u-x kuphela ngapha masimshiye xa sithi u-x siwamshiya njani sizathi simthabathe macala u-b xa umahlulahlula ngo-2 a safumana ntoni u-x ulingana no-minus simthabathile nangapha minus b over 2 a plus okanye minus i-square root sika-b squared uthabathe u-4 a c yonke loo nto uyahlulahlule ngo-2 a sinale nto ifanayo ngokubizwa kwayo ibizwa ngoba yi-common denominator ngasezantsi masiyibhale ke uba sishiyeke nantoni sino-minus b plus okanye minus i-square root sika-b squared uthabathe u-4 a c yonke loo nto uyahlulahlula ngo-2 a kuba kaloku sithe uyafana kuzo zombini siyigqibile ngokwenza ntoni ngokukhompyutha i-square sibonisile uba isukaphi yonke le formula yethu siyibiza ngoba indoni i-quadratic formula iyo le. Ndiyacinga uba noba uyithandile loo nto.